yɛdɔ nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ anɔpa yi nso yɛda so ka akra ateasefoɔ ho. Last week me ne wo ɛbɛhyɛ aseɛ na yɛintroduce adesua a ɛyɛ generational curses. Generational curses ɛyɛ ɔhaw ane dadwene bi a ɛda nnipa binom so ɛwɔ ɛberɛ a me ne wo ɛrekasa yi a sɛ wotresi anaa wopɛ sɛ wohunu baabi a saa problems no ɛfiri a ɛbɛyɛ den ma wo paa sɛ wobɛhunu. Na mmom na nokorɛ a ɛwɔ mu ne sɛ some hundreds of years back ɛwɔ saa onipa no abusua mu no asɛm bi ɛsiɛ probably between ne great great grandfather ana great great grandmother ɛne obi nso ne great great grandmother ana ne great great grandfather ɛntɛm ama obi ɛde curses bi ɛde tu obi so. Obi ɛkɔyɛ obi bɔne mfie bi a ɛtwa mu obi ɔhɔ a ɔkɔhwie obi mogya aguiɛ yɛhwɛmu a yɛhu nipa korɔ da apɔsifoɔ ntumi ankyɛ no kɔɔto ntumi ankyɛ no nanso sɛ wɔhwie nipa mogya aguo no saa problem no ɛbɛkɔ so atena ɛwɔ w'abusua mu ɛti saa deɛ no wɔ abusua bebree mu saa nneɛma yi anya nsunsuansoɔ ɛwɔ nipa bebree abrabɔ so. Fato wotirim sɛ ɛnyɛ deɛ meka ɛne sɛ obiara ne problem a ɔwɔ biara ne yɛ as a result of generational curse. That's not what I'm saying. Last week ɛberɛ a yɛkɔ no me ne wo ɛhwɛ 2 Kings chapter 5 verse 27 mema w'assignment sɛ ɛyɛ already menim sɛ ebia woredie asɛbo a na ɛwɔ hɔ no ɛne sɛ 2 Kings chapter 5 no ɛnyinaa no ɔsɔgyani pani bi a ne yɛfrɛ no Naaman na ɔyɛ kwatani ɛna obi ka kyerɛ no sɛ sɛ ɔkɔ samaria odiyifoɔ elisha ɛwɔ hɔ na wobɛtumi afa onyame ahoɔden so na wasane yareɛ Naaman ɛkɔɛ onyame boaɛ ɛma onyame tumi ɛnam elisha ɛnsa so ɛma Naaman kwata no ɛfiri ne ho ɛda baako pɛ mu. Kae wɔ 2 Kings chapter 5 sɛ verse number 16 sɛ odiyifoɔ elisha sɛ sɛ yɛhɔwa nyankopɔn ɛte ase mennye wo biribiara even though na onyame nam ne nsa so asa ɔbɛrima Naaman ɛkwata no ɛnyinaa ɛna odiyifoɔ elisha ɛwɔ abofra bi ɛfa ne gehase ɔhu sɛ odiyifoɔ no anye sika biara no ɛyɛ ne ya enti berɛ a Naaman ɛsii mu sɛ ɔrekɔpɛ ɛna gehase ɛtu mmirika ɛkɔtoo no sɛ afei deɛ mema sa elisha sɛ sika no mɛgye kakra mmerɛ no ɛmmoa no ade baa no mɛgye kakra mmerɛ no nneɛma no ade baa no sɛ afei deɛ mɛgye kakra Naaman nso so ɔno a wɔpɛ de adeɛ no akyɛ dada enti ampa ara so saa sika no bebree ɛna ɔde maa gehase gehase agye ɛde ahyɛ ne ho ɔsan n'akyi a ɔreba no onyankopɔn nam ne tumi nso ɛyi kyerɛɛ odiyifoɔ elisha sɛdeɛ ne ba no wayɛ no no na ɛhɔ ɛna verse 27 of 2 Kings chapter 5 no asɛm wei ɛbɛpieɛ ɛberɛ a elisha ɛkɔnfronto gehase sɛ adɛn nti ɛna sika a me sɛ menyeɛ no wakɔ akɔgye sɛ wakɔ akɔgye deɛ a the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever. Now that was a curse. And your name akwata no ebeba wo so na nya wo nko a wo ne wasefo nyina generational curse na yɛka ho asɛm no idea no bi ana me dia ma sese yɛ wo kɔ United States of America ne sɛ wo ne wo history a the John F. Kennedy family no nipa bebree ɛstadi na sɛ wɔhwɛ saa nkurɔfoɔ no a saa na ɛm sɛ ɔmo abusua no teɛ ɔmo ewu a ɔmo nhyɛda ɛnto ɔmo kɔn ɛnwuo agye sɛ obi akɔkum abusuani no ebi wɔ hɔ no mu a plane crash kyerɛ sɛ owu a ɛyɛ ahometi wuo nko a ɛna ɛwɔ saa abusuani mu adɛn ɛna ɛte saa ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ generational curse ɛna akɔfa saa adeɛ no ɛde aba yareɛ bi atumi ɛbɛtɔ abusua bi mu a wotumi sɛ ɛrane through abusua no wei ɛyare saa yareɛ no ɛkwaa nipa a ɔtɔ so bɛsɛ num nsia na the same yareɛ no enti wotumi sɛ yɛwɔ biribi a abɛyɛ unique a ɛda abusua ahodoɔ bi mu a sɛ woahwɛ yɛ wotena sɛ wodwene ho a wonte aseɛ da And then I'm in Bible so I say your BB generational curses. Me da papa ah wo cheme. Sa wi Bible eto nche kakra. Sa abusua santimu BB to me enantimu ah ewo wi ase aye no mystery bi e wo sa asase so no. Hippocrates, the father of modern day medicine. Through his research no. Ono so scientifically no obehu sa de no say e true. Say one near maybe or honor more and run it through a nipa emoja. And the subject metas and nano. You will be a honor more, make me a passing on to mema, not mema a passing on to omoma, sadly generation, until goose. I know Hippocrates, the idea in your Bible. Me make a point at all, say, scientifically, no, you was adding also at the hall. I dear dancer say, you will near my pee or honor more and run it through families. And no, Anna Hippocrates. Or share ya or did develop the four basic temperaments in human beings, no? Wa unim sa de kakra. Say wa choleric four ewo ho. Ye wa sanguine four ewo ho. Ye wa melancholy four ewo ho. And ye wa phlegmatic four ewo ho. U banas a wonaro ne dan se u che emu mienu a. Hippocrates ebe hu sa de ne se. Ye wa encrophobia ewo ewiase a. Womo no eye enkrofoa womo epe abonte kro no womo ano odin womo ye niema social no womo anije niema niema etitisa ne mane me ho sankrofoi anye from the extroverts and what you know introverts enzo so ewo ho na through the research the scientific research of Hippocrates ono and we are the father of modern day medicine. No, oba ebe hu say so be ebe ya extrovert and so be ebe ya introvert and so we are choleric so we are sanguine so we are melancholy so we are phlegmatic no enyina no efri ebusuam eye unana nana 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 enkwanso abi bibia na ete ni mu ana ade asawo efri thousands of years or hundreds of years abedru so enne no ti obi bi o hono mo a won hyada enni so control enya de a okosua ye nemum erane through your family and no yes in the scientific field no empo no sansem yi e wo ho etime no e generational curses a enya bible nko a ene conclude sa de no nemum science nso so atresi abehunu se ye won yema bebre e wo hono mo a e wo abusua mu erane through families minu anom I remember some case about a mental illness. Sabe, a damn bo any idea no. A bribery research, a done a desire. A total beer, a run through families. And some hundred of years back, no. Now, na be a horn, sabe. No, you're down for about 20 more. And what the bell will be, and will be the bell will be, and will be the bell will be, son, the bell will, mommy, and that's our papa, and then what you see. So even though you can say Tracy's uncle of one wound to mean Tracy. Ordinarily, now so sadly, no, and I'm saying, run it through blood, ain't you know, a biana and then, na aba abetoso. Way a year scientific. Go back to the Bible as we discuss generational curses. Share Romans chapter 7, verse 14 and verse 15. Osmapu Paul, am I a hint to be ewa ehonsoso? Romans chapter 7, verse 14 and verse 15. Or say, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Yan fan so abayo Christo ni. Wa ba beti o nyankopon asemi enyina. Ya chira o de eye papa e wo nyame asemmo. Ya chira o de eye bone. Nanso ifri so abayo Christo ni no wo hwe mu a, ye o particular bone bi o hono mu a, untumi ni so. Wo kwa na do ho akoto. One soon inside the Awayano, and yet, when you remember the anchor, a spiritual. Never why I didn't rather my one, we are Kana, we are Hunamuni. Now, dear Paul, the two are you've been sold under sin. And the answer, and Nipper, Abedin, spiritually. Now, I just a tone, I tall war at the Amma Bonnie, ya tall wash up Bonnie and Siano. What about be your Obia? What number ready years of Christian provision? Our dear Alpha, and you put Nina and Calvary as a Yanosono. Society, I want to be Ama. Minu ya oba tina obo ni musa adi awo yeno wawo ni musa adi awo yeno enye enso hundu minyaye mida wapa ewe utiye me wuni musa nkrofobe bre ohono mwa omu ye ewifu wapa nuko wia adia ni ya chino ni ya bono na afe okoko pie ewa kotoa ni ya bisansa adena ya saadi wia ebribe bre mu nkrofobe wia adeno sajaji ni bisansa ase muwepe wa shase na osu. Bebre tumi ka tsa judge ne se me hu ade ha me hu ade ha me nipa bebre e wo sa problem no e nipa pi etumi ka sa ensam no se onim nya e koso me da papa a wuti me onyanko pom rade e nkan ka mapa na so so nipa entumi nante nya me amra ne mu na wo tra se bisa wo se na adanti e na etesa onim se efiri enfiti ase ya no sa na eyo ye. So Onyankopon ema Adam ene ne yire no emra na Adam ene ne yire antumi ani sa Onyankopon emra no so na ekofa o how ene dadwene ede bre adasama ye nyina ye Adam asefo. Every woman is a daughter of Eve and every man is a son of Adam enti sa Adamic problem no. Sa problem no eto Adam no. Sa problem na nipa yatre mu sa de bapum sa bre se. Almost all the time no, we struggle with sin. A generational problem. A sha se every the Garden of Eden. Now, check. Romans chapter 7 and verse 15. Tipo. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. Paul said, "I feel the million umpono mentiase." I told Abia, "Yana ibitu wana." Who to me ya eni amabia? Wow, we are no ours and business na adi ami ikrano asi anesai. Ne fare by any day. Paul said, "Adi afe me pasa me ya angasa angasa no bitu me ya." Nipa wuko school na ni mse wuti misu ya diya na uye school wa. Ube nye ejumapa, abebo obrapano. Yedi nuko school wa. A man for ete lecha hono, nwa wati abonte na onu uye. Adia woye no, onwa tumi hunsa adia miye, enye, nansu wuntumi ya. Wuntumi control ni hon. Meda papa, wuti ya me. Wase, but what I hate, that I do. Ni amempe no, eno, enameye. Ebra me no asua generational curses enye ma e de o how be abeto enipa bi so enna aye generational no me pesa wo dwin Romans chapter 7 o kan ko e form Paul beto to aso sa aka ne bebre say wo niam bebre e wo hono mo a onipa tumi tena se a otumi sa de we pa de sesa me ye enso so eno ana wo ye me nua do for yansa ye chi enko Genesis chapter 38 Kindly verse 1, equals verse 26. Genesis 38, verse 1 through 26. No, a kasafa openi bi efanu Judah ehu. So what is Judah enka? The 12 tribes of Israel no, emu baako enana yefre no the tribe of Judah. Na openi noa efanu Judah ankasa ankasa no. Genesis 49 and verse 10. Odi adanse se Awurade Yesu Kristo enkwagye ehene no. Obefa Judah mu ena obeba ewiase. And it is true. Say Jesus Christ every Judah ebusua mu ena obae. But that particular tribe, the tribe of Judah, Awurade Yesu Christo efri mu bae no. There was a generational problem bi ana eda sa ebusua ni mu. Wo betumi agye di say opani no ayefa no Judah no. Wo ye opani ah, when you ni abo akokra, na ne yere ewuye, na openi abeye ukunafo a wanamho. Na Genesis chapter 38, e kachira ose, papa peni mu a otesa ano. Yere Yesu Kristo, ni great 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 grandfather ni eke yo, na opatronize prostitutes. Na so papa Judah, e wan samuwa wo, Genesis chapter 38, no ene se, na papa no, e ba, obema no oba enna entemo a na onye strong se usua saade yi awo Genesis 38 ho no mo a na utresia di ba Israel for a history mu a udi opani Judah yi abusua akiri a wo sa sa problem no atena sa abusua no mu sa e meme wo abusua no mu no na e ma asam yo mo de papa a ni nyina akosha ase a wo trese wo betrese dia free Genesis 38 ya se na opani juda no na sexually no na on shada enye strong na ma asam na wo na brabo mu ne yire wuye enti papa yi aye okunafo ne first born na ye fra no air E.R. The first born no ewo eyere na ye fra no Tama. Na Bible say El no eye Onyankopon boni bi. Ana Onyankopon ekum sa El. Story no nyina wo Genesis 38 in part of yadaje a read it 1 through 26. Eto Onyankopon ekum sa El no. Na na eye Jewfo no amamre say say me wo brother a odi machi. Na say mimi wu a na me yire no a maware no no sa me no enwo eba me brother na odi machi no twa so obedi made na owo ema e wo mi din mu sa de beya mi din empepa na e jewfo amamre enti bra el no a wo ye opani juda ne first born no ewuye no ne nua odi so na e fa no onan ana ye de oba tama ema onan sa onware no na one oba no enwo eba emfama ne brother no and what na ona no so decide yes eh oba no pa de ono no woda isan so ono no wo a obia nim se anya ne ma nim nkwara no owo de ma ne brother in decide we say no a eye amamre na da ho no oni so da enti Genesis 38 in say eduru say onan ene tama sabe omo ekohiam ewo enna ekwan so a ne hu nsuo no a eba no na we yi ato atwene baabi a ompesa be ko oba ne mu na oba no anyinsan. It's Bible sa saade no a onan eye yinti no ono nso Onyankopon ekun no enti oba ba ko oye tama no ebra wo te ase ne kunu el ewu onan ebedi na dia onan nso so awu afa akwakora juda na ne baba ko be ma waka e twa se ono nso ware oba no no onsha da enyini ye a odi no e ma na ware a ebe ye e fa ne shala enti olma me ka kire tama se ma shala no ogini kakra na se onyini a mama wa ware no but Bible said wo juda na dwene mu no na na dwene chere say omfa ne baba ema no ema oba na ware biem it says oba ba na wo ware na no awu wo ware na no awu on san fa ne bank oma ne biem but odi atro e de chere oba tama say ontwen na odi ne ba shela no ema no aware sa atro sam any so bi e ta so be tricky obi e ka asem a enye no kra ani ade no sa die e tena sa papa ebusu emu sa emawrade yesu ene be ye star a wo shran ye e wo sa esum kabi a me no e ka ho asem mu wo ni masamo e ba e da krubi a olma judai wo su ne yire awie e ma se se de wo ye ne yire ye nyina awie na otukwan efri kroba akoso akọ another kroso na wo de ni nwan akọ adidie wakwetwa woni akiri enwi akọm akọso aye ni business a ogusu a oyẹ enti tama a papa yi asha ne bose wo de baba ema ebe ma no a ne baba ema na nyiri nanso papa no mfa ma no enti tama no na asam no aha no pa na onimu nso se opani juda no opatronize prostitutes o sori ekope asha wo fo ma no omoda ti ababa wa nti se papa no etu kwan pe no ene wo kope prostitutes atade ehyeye na saadura no jew for prostitutes no wokoto no a wode ntoma ekata na nim nyina ti sesa be oso no ne beda a jesu wona do them ansa na wahu nanim obi kura ho ho nyina nim kura sa wode ena ena oso opu obi ne no ada ena ta ma dress ye ro kwetena ba biye o akokra juda papa panimu ote se okodu ba biya ababa we etiepe ena okoye se ah me ba cho me pesa me no okoda ana baba wa no se okay woni me da obo ma me den o si o se kra mi nwan ho aduma na me kwa mi wo nwan bebre mo mponche bebre sa be na je se obi eskani a ni owo no enti mi me bra o mponche no bipa ana baba wa no se na da ben ni o kyna e die ne be di adanse se wo de sa emwa no bebre me ane ye ma me adanse die bi e ho a papa Juda se o me poma ye kuta me pa je to ho me ka wa ye se me pa ma me nyima o me belt aye bo mi mu nso eni e ne ma tre jigu ho sa me de aboa no eba na de ma de ama me na baba wa no se mate ena papa yi ene ababa wa yi ekodae a na onim se e wo no ana se tama ena one no akoda no ababa watama okofia afede de kosi ye no se bosome so ye a wo hu ye no se onyem enti opani juda edane nani na obehwe ye no na na se ba tama no ena wafa ye funi ene na obe ne den e ho ne se papa juda ne bufu den 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 na de oka ye nyina nsa se tama etumi akobwa dwaman an twen ama ya mfa obemma shela no ama no edia ene twase ye kunu na ye hye ababa awa no awiakete binu anom enti yakobbo edwa akofa ababa awa tama ye abegina fifin se wabo adwaman enti nase ayeye obani juda no wahye se etwase ye hye oba no awiakete na wei ene ye do oba ya begina enipadom no enfinfin ene juda edia bufuo e bisa tama se woni ho na enyi san ye katra ye ansa na yakun na bible se o kan sa pe na baba wa no oyi kawa no ana oyi epuma no ana oyi belt no ana wase mpa cho sa na ma miensan nipa kra eye ne dia no ono ana me ne no enyim asam kese apue afa na juda egina ho na no ho ewo so chachachachache na se we dia me amedia me amedia no se an eye me ana na ano woni me beda ona papa awutie me erane wona busua mu saa menu adofo awutie me utie second samuel chapter 12 anya the same thing ana david koye ye david a ofri opani juda nase no ye koba aya ne se hetini uria ne yire eno so david ekokofa no awiakete a david wo yire no bebre no wasan am yakokum sama mi ne kunu a okɔ ekon onyamesoma ne din fo ko david ho no mo a ne ekɔto anansam kyerɛ no sɛ osikani bitikro bi mu ɔwɔ ewian bebre ohiani bitikro ni mu ni gaya baako pɛ osikani no nya ɔhɔhɔ a ohiani ni gaya baako pɛ no ɛna ɔse yɛ nkɔkye no ne yɛmfa ɛnyɛ ne hɔhɔ no ɔhe david ɔdwene ho sɛn david sɛ onipa kra ɔyɛ saa de wei no ɛsɛ sɛ ye kunu awiakete history repeats itself the anena na juda eyeye no ene bi no oyeyi no odi for the catcher and say you are the man e ma sam no ene na braba sam no na erane through that family odapo pa awutie me eye no nko a na esi ya na na david ewo eba bi ne fa no amnon ana david ewo baba bi a bible sara ne ho ofepa ono so incidentally no na okuta the same name ne fa no tama but bible said abrantia amnon yi ne kondo ono ani nua ba ne papa e batama no debi obehunu bia wo so aba yo ande ohunu ono ne beda ne sister nso so no no oye sa ma ofeki se oyare e ma e manu nua ba no mfa aduane enkoma no a no wa chiri nua ba no awiakete no wa rep no enti obema no oba ntam enna eho asem no e firi akwakura juda so no sa abusuani mu no eno anse toato aso sa etoato aso sa na awudie a yehwie emoja eguo wodi msa David here na bi so person will see a third time onyankopon onyankopon kasa da bi wonsam ewo emoja edodo me da popa a wudie me na David mame Bathsheba no a wono ekowo ye no wono ne no be wo Solomon na Solomon de ano de ende edutwam history mu obi ani ho a wotimi ayesa de no bida Solomon eware e ma maako maako 700 ano wo wo empnafo enko 300 ana baye wuti mi abrante e wo so wo be mama 700 plus 300 enipa 1000 and 100 wo mo at a time Solomon what you want ma samba yo won wasa ana di asam kura ni generational problem there was a generational problem so won from the curse ya wo de fra no problem problem were running through that family no odopopa ah wuti mi na sara ana ene me na bible so ka chira wo say eye bonne ana kofa sa curses no eba se obi tumi ye ne nua nipa bonne ema ekọ onipa no akoma mu no onipa no de yawo eka ensem bia ensa se oka adigu obi foforo abrabo so me dafo pa ahutie me wo ya brantie o na se bonne ana kofa generational curses adiba dia ana na e bia na wo enye wo nana bia de bia wa ye a ye ka ho asem sese ya o but anopai wo ankasa nso So one show who ye awa kwanya wunam swa wo handra wo ho ewa sa asasi swa and namoso ebema wu generation wu descendants abinya problem. Junior may be home. Abrante awa kuhuna babawa. Oh me do e dia ben sabe na na koda no nyinsan onyinsan awia wo se nyamea na ababa wa no abre no ho 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 asasi so me da popa wo tie me na wonnim so onam a wo break na ogu ahome kukuo enyina no eye eno me ele odi gu abra boso ana na sane mani emen na arani wo nkrofo bebre abusuam ada bepem sabre ame no ekasen okwan boni edipa nam so edipa sika enya wodia wo akoye na beye wodia. Bible say obi ofa kwan boni so epa sika no o trouble his own house etibia obusua fie no otimu no sika no edi to blocks and cement this is our dino eje sika papa ebi ho ye mo je sika ebi ho ayazani kontompo African politicians o man ni sika no awia no dia kosi dan wo ka se sa fie no asom bi ewo mu ana sane mani emen edi generational curses edi bread edipa oba awoni nukunu etie sabe wo amo be ma foforo bi akofa no wo nyinsan enam so woni nukunu tienti no akache nukunu sabe no nanyem enti mema bebre ni wo mo yirenom etie ene wo mo ma etie a akwara no so oba ye ho nyankopon ni oba no ogina ho ni mse enye wo be ma no enye oba na sa boni we se no sa wo ye awoni nukunu tiwa de tieni ade san no be ma no bre no ho na ohwe wo no enye generational curses ena ade ba beto abusua ni mu ana me da popa wo tie me oba bi kwaji oba masika be man se meware o se mate obetumi de oba akosua adwuma odunsua adwuma ewia na avede asabe na oba na oba hunukrom o se meware wa enye ye na oba ma de yawo na aye ensanom na aye basabasa no odinam afa na onnam asofo o se wo pe solution to your generational curse me do popa wo je me awade bo next week no se me ba me no ebeto asa adisue eso aya ahweye obi ya opapa emfa boni entua neka. It brings about generational curse. Aya ahweye ena wa anya false witness against onipa biara e wasase so. It brings about generational curse. Blackmailing obi wo sika na unim crophobia plan na mo di asem bia kwoto no so oba no ahyada ko seduce oba ma bi osusu wo sika se na be ya oba di man se wa ma mi sika dia ena ye meka na be ma no akwa bo abua no no di sika no di abran wo ka se wanya me da popa wuti me we num nyina ye niema nketenketenketenketia twa se onipa ehwe ni ye esan se se wan hwe ni ye a wudo obewu akon na asem bi abetɔ wabusua no emu. Next week ye beto sa interesting study eso generational curses and you shall know the truth and the truth shall set you free. Na wube huno kware no ama no kware no ama aye adehye unya daade a kosra church of christ biara a ebe wo nyankopon enhyira ene anopai me bompa yesa wube huno solution no to generational curses a enam awradi yesu christo eso. The churches of christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye.